Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hour and dreamed of all the great things we would do. Those were the days, my friend. We thought they would never end. We would sing and dance forever and a day. We would live the life we choose. We would fight and never lose. For we were young and sure to have a way. Da 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 da. Da 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 da. Then the busy years went rushing by us. We lost our steady notions on the way. If by chance I would see you in the tavern, we would smile at one another and we would say, those were the days, my friend. We thought they would never end. We would sing and dance forever and a day. We would live the life we choose. We would fight and never lose. Those were the days, oh yes, those were the days. Da 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 da. Just tonight I stood before the tavern. Nothing seemed the way it used to be. In the glass I saw a strange reflection. Was the lonely woman really me? Those were the days, my friend. We thought they would never end. We would sing and dance forever and a day. We would live the life we choose. We would fight and never lose. Those were the days, oh yes, those were the days. Da 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 da. Da 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 da. Through the door there came familiar laughter. I saw your face and heard you call my name. Oh, my friend, we are older but no wiser. For in our hearts the dreams are still the same. Those were the days, my friend. We thought they would never end. We would sing and dance forever and a day. We would live the life we choose. We would fight and never lose. Those were the days, oh yes, those were the days. Da 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 da. Da 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 da